ngoba sesiphilana nempisi sebebila ngokulingisi. Ake koze ungithethisa uma ngihamba nobhalisa. Yazi umngane ngakulingisa kushabalale nanefisi. Kuqutha ndazi umsindisi kanti inkingilo mfundisi.
Ayi mani inkingilo mfundisi owangifundisa amaphilisi. Wathi angabe ngisayidonsisa ngishaye sobe ngolayini. Wathi angibhenge ngingasabiku ukuze ngithole izigiziki. Wasekusho ubzukuzuku ngase ngizwa nanezigi.
Sebetha can't believe when I check it up released. All some sustained instability nyami fit in a unit. Sekulula bangasilwisa skin see hips and chulukis. Baby it goes to young dancers who are millions to young holies.
Exe, chulunga ijabizi cause ufanki bazomini. As vele spanyaga dise cause vele seke vumini. Balandela noma yini noma sesibafake ethathini. Bazodwida begijima cause bafuna amalesini.
Sesiphilana nempisi sebebila ngokulingisi. Ake koze ungithethisa uma ngihamba nobhalisa. Yazi umngane ngakulingisa kushabalale nanefisi. Kuqutha ndazi umsindisi kanti inkingilo mfundisi.
Ayi mani inkingilo mfundisi owangifundisa amaphilisi. Wathi angabe ngisayidonsisa ngishaye sobe ngolayini. Wathi angibhenge ngingasabiku ukuze ngithole izigiziki. Wasekusho ubzukuzuku ngase ngizwa nanezigi.
Sebetha can't believe when I check it up released. All some sustained instability nyami fit in a unit. Sekulula bangasilwisa skin see hips and chulukis. Baby it goes to young dancers who are millions to young holies.
Exe, chulunga ijabizi cause ufanki bazomini. As vele spanyaga dise cause vele seke vumini. Balandela noma yini noma sesibafake ethathini. Bazodwida begijima cause bafuna amalesini.
Yeah,
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 yeah.